Connecting abantu ba wansi na abantu ba wakulu kati bana abana bagya ne bazanya ne bazanya ne medals wano bitu bafunanga bintu byabwe nyo omulundi guno njagala beti kabale ta muki state yatu gena kujene president we bikona
bomba bomba.